Oh, welcome to Intsika Yethu. Avule komani. Siyanamkela bakhona kusiqhemiselo sanamhlanje. Namhlanje ke bethu nayo ngiyasibona sinqume ngendlela eyahlukile entsha ngokuqala, which is inyanga yamasiko ethu. So that's why ke sinqume ngolu hlobo, just to show that you still can nginantsika ngefuture yethu and you still can ngecultures yethu, everything. Nawe ke ungakhe uthande ke mhlawumbe ukhe usifotele usibonise actually iculture yakho indlela enqiba ngayo. See, because we only pictures of children.
Let's go.